Hadebe, bungane kantsele, zikode, bungane wenza kaningi, makhulukhulu, umkhulu uNkulunkulu, kodwa unganga bungane, uNkulunkulu siqu zintathu, kodwa bungane uziqu zingamakhulukhulu, mtsimkhulu, mashiya mahlamate, anjengenyamazane, mafuza fulele njengefulemvula, sikholeso simehlabomvu, esibheka umuntu kube ngathi siyamjamela. Ndlube zami lebimba madoda, ndlube zami lekwasothondose, abakwasothondose ngokuzimela kwamabhungane, wena wehle ezulwini ngesilulu, inkunzi nezindle zami lakwasothondose, bhungane owumakhulukhulu, nendlebe esikhanyilanga, nenezindlebe zinhle zombili, ninabo sibo lutho olungakhothami ndaweni kodwa kwezinye liyakhothama, ninenagawu limithi emncane emkhulu ivele izwele, mahluba mahle, mangelengela mahle, namahlubi anziphoza imnyama ngokuqhwayana, mashwabada owashwabadela izinkomo kanye nezimpondo zayo, yathi mayifika empinjeni iyadlamalala, bayede mbube oluthi uhlengwa phansi esihlushwaneni kamaphumulo.